ndabaye mwaramutse nongera ndabaye ikaze muri iki kiganiro kigira ica 86 cha Club de la Presse ubutwara Parsem ati twebwe nta kabikacu ahubwo abonona izina ry'igihugu nabicanyi hamwe n'ibisuma mu barongoye igihugu ati twebwe ishyirahamwe ryacu Parsem Faustin Ndikumana avuga yuko rituma haba ibiganiro kugira ngo bishobore gufasha kugira ngo ingorane zihanze igihugu zitoregwe inyishu ivyo yabivuze ariko yishura kuvyo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwari buhejeje gusaba ishyirahamwe ryiwe Parsem yuko kugira ngo rishobore kandi gusubira gukorera mu gihugu ari uko yemeza yuko ritazosubira kandi konona izina ry'igihugu none muri abo babiri ninde yoba avuga ukuri kugira ngo bavuga uko bahagarika ibikorwa bya Parsem ivyo byoba bigamije iki ivyo biri mu bibazo tuza kubaza abatumire bacu Hermès Ntibandetse umumenyesha makuru muri radio RPA mwaramutse
Mwaramutse Frank
undi mutumire ni Emmanuel Ndereyimana ni twibutse Emmanuel umuvugizi wa umugambwe IPD zigamye ibanga ayandi mabanga umenga ushinzwe
umunyamabanga nshingwabikorwa
ego ako kari kancitse urakambabarira ko mwaramutse
mwaramutse neza
kandi kaze muri iki kiganiro
urakoze cyane kudutumira
kandi ndasubiye kandi kuba kubifuriza ikaze muri iki kiganiro kigira ica 86 cha Club de la Presse Hermès Ntibandetse mbega wumvise ubushikiranganji bw'intore yo hagati bivuga ngo Parsem niyo yonona izina ry'igihugu hanyuma Faustin Ndikumana arongoye Parsem akavuga ati ahubwo nabo bicanyi nabo basuma bonona izina ry'igihugu uvuga kuri ninde
je nibaza yuko gushikira munsi turazi aho leta y'ubujumbura ihagaze ni leta idashaka ko hagira umuntu cyangwa amashyirahamwe ayihanura ko isanzwe Parsem iri hajya bazi ko muri 2015 bigeze kwihagarika nawe nyine n'andi mashyirahamwe menshi akora mu Burundi iyo yiragira amahigwe barayireka irasubira akora ubu rero bari bazi ko Parsem ica ikorera ku ntumbero ya leta ko leta itegerezwa mu isanzwe iyo bari kibaye ishyirahamwe ryigenga cyo cyari bashyirahamwe rya leta ubu rero Parsem yaremeye ko ibandanye urugamba yatanguye kuva rigishingwa kuvuga yuko ngo iyo neza afise ukuri ndafise ukuri je nivuga nti Parsem yakoze ivyo yishimiye yatanguye intumbero yayo yaribandanije cyo gituma rero ubu leta yabonye yuko aho Parsem ibandanije ikora itabishimisha ati reka rero tusuye tuyihagare kandi ifata kibanza hauzi ko yajya ejo atazihagarika Burundi
ariko rero iyo Parsem iri kivuga yuko ngo leta ngo yiba ikavuga yuko hari abantu bariko baricwa n'inzara none ubwo leta ntiyo bivuga kuri hamwivuze iti iyo bivuze gucyo birono nzira y'igihugu
ni ya leta idahanugwa mu bisanzwe uravye igihe no hino mu gihugu twaravuze ko hari abantu bishwa n'inzara n'inzara nyinshi twavuze mu misezi abari mu kirundo nga bahungira mu bihugu bibanyi baje guca ingero kubera inzara ibishe mugabe abanyagihugu nyene bakuma batozwa amafaranga injani amafaranga menshi menshi mu buryo butandukanye by'umugambwe by'ibizoshingiro by'iki byose kuvuga yuko rero Parsem yabishize ahabona ni wo mugambi yihaye kugira ngo ikano yerekane leta ivyikirakora bidatomoye ko ivuga ati Parsem avuga ati ni leta ubwicanye none ibiziga bitogwa hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi ituze babamanyirujwe abashwe baganda gwa twasanga iziga yero hino mu nzuzi n'ahandi nokuvuga ko Parsem yemera gushira habona ivyo leta ikora bikece yo babaza ya leta y'ubujumbura idashaka ko ivyikora bije habona
kuri wowe rero ninde yoba yonona izina ry'igihugu hagati ya Parsem na
leta yonyine yo yonona izina
ryayo Emmanuel Ndereyimana urabona Parsem niyo niyo shirahamwe ryonyine ryari risigaye mu Burundi umuntu ashobora kuvuga yuko gigenga ryari ryonyine risigaye rivuga ibitagendeka mu gihugu none ni Parsem ni yahora ubwo izina ry'u Burundi rizoca risa neza
Eh murakoze ku mijambo. Ufite Parsem yari mu mfashe nshoboye gufata amashira hamwe atacho arondera mu nyungu za politique yiyamirijwe na leta y'u Burundi parseme iri muri bake canke yari sigari yonyene yarokotse mu batujijwe azi umugambi wa leta wo gutuza guhera ku maradio guca bakurikiza ko societe civile nibiki parseme vyitwa ko ariwe yarakiriho akorera mu Burundi bien que nabandi yo bahungiye abagize amahigwe nibicwe baracasemerera kuko amakuru y'ibiba mu Burundi vyose vyiza canke bibi dere nta ni vyiza mbona nuvuga parseme yari mu bantu badomurutoki bati ibintu nibiko biragenda neza mbere rero izo ayo mashirahamwe yose ashobora kuyagereranya n'amaso yahora araba ibiriko biragenda nabi tuvuga ko parseme igari risigari jisho rimwe mu Burundi ubu rero hegereje amatora leta ibishaka abantu bayivuga neza muri donc bimere nka campagne
urumva rero amwe ne ko ndabaza nti mbega izina rizoca risa neza izina
ryo rero iryo jisho rimwe rya risigari boni bigenda nabi leta y'u Burundi rero yahisemwe kurimena urumva iki sigara silence radio ntihagira umuntu avuga ikiriko kiragenda nabi mu gihugu umva rero parseme nubundi yari yararambye kubona ejo bundi numvise ngo parseme leta iri kwiruka ko yavuga nibe mbe bari bakiri bukorera Burundi bari bararambe
mbega umengo ni warubumviriza ko badahesha kuvuga
no urabona iyo bavuga hari gihe bataca bavuga bati turahana
yego
sino nabandi bose baravuga za prodh magi muri shalom olcom ama radio bamwembwe nabandi muravuga ariko kenshi nditumenya ngo bari hehe na parseme rero sinarinzi ko akiri mu Burundi narinzi ko yoba avugira hanze ko ngakujya kwa Pacifique nabandi bose bamutama Pierre Clavere nabandi ariko rero ejo bundi aho numviye ngo yari mu Burundi ndavuga nti uyo yari yararokotse none urumva rero rya jisho rimwe rya risigaye leta yahisemwe kuri mena kugira ngo bigenze uko bashaka donc ni byo rero ni mu ntumbero yo gutegura amatora kugira ngo urabona amatora yo mu Burundi atsindwa mbere y'uko aba urumva rero uzo ujyari mu bantu bazobivuga ubwa mbere ifo rero kumwigiza
turaza kugaruka ku ntumbero yavyo mega uravye Hermès wavuze yuko mu 2015 ijya shiramwe ryahagaritswe parseme hanyuma irabandanya ariko urabona baguma n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwaravuze mu rwandiko rwanditse ruti babandanije bononye izina ry'igihugu naho twaguma tubabwira yuko ivyo ariko arakora batari kubakora vyo none ivyo umuntu yovyita yuko parseme yakoresheje ubugabo canke no kwiyahura
cese umuntu kwiyahura urabona iyo ushinze ikintu ufise umugambi wiwawe utomoye haba kuri wewe no kwanyagihugu nivyo parseme barayemereye kusubira gukora barayiha ivyiteza kwisunga mugabo yo yavuga ati naho ndavyisunga nkaba nkiri mu Burundi ndagerageza gukora ku neza y'abanyagihugu n'igihugu kwerekana itagenda neza si ukuvuga yuko parseme igwanya leta ahubwo leta yaba yumva impanuro yari ya parseme n'andi mashirahamwe atabigamiye bya politike leta kwikubisa agashi kavuga ati kumbe twebwe bampanura y'amashema mpanura harimo parseme n'ayandi reka tubikorere ko abo bantu idoma kurutoka ati nabicanyi ikabafata ikababaza ikabashimira ubutungane ayo mabi yandi adoma kurutoke abo banyagihugu bishwe n'inzara bakaba ati kubera ikibazo cy'inzara gihari mu Burundi giterwa n'iki gutyo ari parseme ari leta bokorana musanzu kwa gukorera hamwe
ariko urabona abandi bose bakora kujya parseme ikora barahunze aho mvuga batishwe
anyeshi bagoye kubona nze ya Faustin Ndikumana twa parseme yagumye mu Burundi ngira ngo sinumva kwiyahura mugabo yaragerageje kubandanya gukora nkuko hariho n'aba opposant bari muri mu gihugu hagati muri muri banye politique mugabo ntawuzi umunsi uri izina avuga ati mwatuvuma izina ryacu igihugu mwari gifasha nabi reka tubafate nawizi nawo bizi bya leta y'u Burundi
urabona turiko tuvuga ndikombaza ntimbega bwo bari ubugabo cyane ko bari kwiyahura kubona ukuntu parseme yakora kuko no muri mu miseze barashinze campagne vise bati reka tuvuge ibituraba na cyane cyane amagume ahanze igihugu umuntu yovuga yuko parseme yari yimenyereye kubona bari bayiretse abandi barabishe bakaba abandi bagahunga
okay parseme sukuvuga yuko parseme hari kintu bafise biharije abandi batagira kugira ngo babe bagikorera mu Burundi ni biharuro vya politique y'intwaro y'u Burundi donc muri ivyo biharuro bavuga bati ivyo dukora vyose kwamakungu n'abarundi muri rusange badutera ivyasi ngo dushaka gukora ata uvuga ivyo turimo bonyene bari mu biharuro bararavye bati reka dufate ishira hamwe rimwe dufate nk'imigambwe 2-3 murabona Frodebu ba Leon Sengenda kumana ntacho badakora kugira ngo bavuge ibitari ko bigenda neza mu gihugu bagwasa baraho nabandi bajya rero naho babamenasa uzorabe neza naho babatera ubwoba buteye gute babatera ubwoba ariko badashobora kubakorako kuko barakeneye ico bita contrepoint donc abitwa ngo ivyo muvuga vyose kameme turafise abo tutavuga rumwe kandi ngaba turaberekana barakora Foster rero yari mu Burundi muri iyo ntumbe
kugira ngo amakungu abone yuko demokrasi hari
ihari nta nikindi umva ni calcul politique Foster parseme ni biharuro vya politique parseme rero yari mu Burundi ikorerayo ku mugaragaro muri iyo ntumbero ariko harageraho leta ivuga iti turavye iyo turiko turaja mu byo twita amatora ubuhageze ko bamwe twemera ko bakora batutunga gatoki ubu ka gatoki kawo muri umwanya siko karababaza cyane ifo rero kwigizayo so kuvuga ngo parasemu yakorera Burundi kubera ikindi kintu yari rushije abandi ariko ni leta yonyene yari itoreye ati hokorana ka hokorana akujya kwa abajournaliste ama radio menshi yaratujijwe ariko turashobora kwemeza uno munsi ko n'isanganiro yabatunga urutoki mu maradiyo baremeye yo kwikora
mugabo barayicungera
bose nico kimwe barabacungera hafi nuko ama babatumira abantu babatera
ubwoba ni ryari ishira hamwe ry'umurundi rikora mu Burundi umaze kubona amashyamwe mpuzamakungu menshi bagiye bayahagaritse amaradiyo bakazivya impuzamakungu ubona ko leta hari ikintu igamije ikitegurira muri amatora yayo yabo yatekanije umwaka uza
none umuntu yofataga Hermes yuko kubona bahagaritse ibikorwa bya parseme yuko amakuru amakungu yahora aronka abarundi bahora baronka kubera ibikorwa bya parseme atazosubira kandi kuboneka
amakuru azoboneka nkuko nubundi amakuru agomba avuga yo kwisi mu gihugu cy'u Burundi amenyekana haba mu cankozo haba mu giharo mu rutana amakuru turamenya na parseme ahubwo nigira ingufu ntikiki nkokora hoho bavuze ati tuyagaritse bifata kibanza ejo bazihagarika Burundi nkuko bagize n'andi mashyamwa yandi mugabo ni bacike nkokora bagomba kuko barabakora ni warana za rukombe zima zikora
bakora gute uko bahora bakora kandi babahagaritse bari mu gihugu
kuvuga yuko na inkuru no kwaza nawe kubera iki mwana yo gukora ukavuga amakuri Burundi kandi warahunze
je nuko ndi hanze
okay nacyo kitwa zina parseme
nabo bohunga
bazo guhunga se babwira ngo hunga canke mugira gute ni ku mutima wabo niba zobona ikiciza ni kibi ku mutekano wabo no ku mutekano w'umuryango wabo n'ishyamwe ryabo
waruvuze imigambwe Emmanuel mbega wibaza yuko imigambwe ishobora kuvuga kwa kundi parseme aho rivuga ivyo imigambwe ivuga bikagira uburemere nkubwo ivyo parseme aho rivuga
ubiriza ndababwire mu biharuro intwari hari ya Saint David ifise ivyo muvuga kenshi ivyo tuvuga kuri bo ntacho bibabwiye
ndiko mvuga ku makungu no ku barundi
ku makungu no ku barundi ni bintu bikomeye cyane ibi bishikirizwa abantu bavuga bati ibi nibi 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 biriko biragenda neza ejo ubundi gusa warumvise nsubiye inyuma gato RF yahaye ijambo Margarita wo muri Maison Shalom bayimenasa kuyugara
mbaca bayitera ubwoba
bayitera ubwoba babatera ubwoba kuyugara ndongo ni muri iyo ntumbero ni ibintu bijanye n'amakarikire y'amatora kuko hari ibintu hariho etape izoshika yo gutangura gukora imyerekano ngo bashaka umukandida runaka ababitunga urutoke rero ifoko mu babigizayo hazokurikirira ibindi bivuga biti bamaze guhama amanota nakana nakana naka de difisaya bantu basenere bafisaya frode bifisaya kandi bataraja no mu matora ntibashaka rero abantu bazobivuga mbere yuko biba
sibijuju abarundi sinova na filosofi cyane gose ngo ari giye babona akazoza kamwe kameze bakaba bati turafite amakenga ko naho yavuze bati zo kwitoza asho kwitoza
ni muri iyo numero rero ivyo byose bariko barashaka kuzivya uwo wese yobwira ica bivuze ko
reka twibutse ko muri ko mukurikira ikiganiro Club de la Presse kigira ica 86 uno munsi tukaba turi ko tuvuga ihagarikwa y'ibikogwa agishira hamwe Parsem tukaba turi kumwe n'abatumire Emmanuel Ndereimana umunyamabanga shingwa bikogwa biramvanga gatoyi
ngongera nkaba n'umuvugizi
uravyivugiye hanyuma tukaba turi kumwe kandi na Hermes Ntibandetse umumenyeshamakuru muri RPA nkaba nsubiye kandi kubashimira kubona turi kumwe uno munsi kandi mwama mutwemerera kutwitaba Emmanuel mbega kuri wari wavuze uti ivyo byose ni vya politike kugira ngo iby'amatora ntibizovugwe hari kindi ubona yuko coba cinyegeje inyuma yuko bahagarika kuguhagarika ibikorwa vya Parsem
ega hari ibintu biriho muri kameremere z'abantu canke imigambwe canke organiza nka leta y'u Burundi turabizi neza yuko iyo himirije kuba amatora kuba amatora tuzi yagenze neza amwe gusa kuva deditwara nayo mu 2005 ayandi yose yakurikiye na 10 15 nayo ariko arategurwa hari ibintu
uvuze dede ni
sendede hari ibintu rero bakora kandi ntivyizana ntivyiyadukiza barabitegura ibintu byo gusuka icuka mu banyagihugu ibintu byo gutera ubwoba abanakana bariya ubiteze adapfuye agafungwa ubugize amahigwe agahunga hari ibintu rero bategura ibyo rero byo gushaka urabona ko Parsem nababwiye n'ibyo byari gisigari gisho rimwe kuko izindi ayandi mashirahamwe yitwa ngo naharanira ibya politike mu gihugu na yari mukwaha kumugambwe uri ku butegetsi donc nico kimwe n'ubusikirisare ubugambwe satellite bw'umugambwe CNDD-FDD kuko barabahayagiza bakavuga iki ganza sabwa n'ibindi izo nibiharuro byo kuronka gakate n'ibindi ariko nta buntu bwo kugwanira neza y'igihugu bafise umva rero muri ibyo byose ivyo ni intango hariho nibindi bizokurikira
byaranibonekeje aho bagiriye mu myerekano yo kwiyamiriza ibinyamakuru RFI TV5 Monde na Le Monde ni nabo bitse abakoloni aho umugambwe wari wavuze niwo wari watangaje yuko hazoba imyerekano mugabo ajya amashyirahamwe avuga yuko yigenga adaharanira inyungu za politiki niyo yaciye avuga ati nitwe twabikoze
nuko bimeze rero
marayibonye bagitumira kwiyamiriza RFI na radio mu butumire bwabo bavuga ko abanyanya umugambwe uri ku butegetsi bato kwambara umwambaro ubaranga mugabo cha basaba ati aba amashira hamwe yigenga muzokwambare impuzu zigenga amashira murimo mugabo tukibaye ko nawo bagize amashira hamwe ari abo mugambwe send the FTD nta kubiye nta kusiga n'inkore ku maso nimba ishira hamwe kanaka ari hari Burundi nukuvuga yuko uritwara n'abanyonyi bajyo ni aba mu mugambwe SNDFTD nukuvuga yuko bavuze ngo aba imbonera kure n'abandi bose ntimwambara umwambaro w'umugambwe mugasho bati mwambara umwambaro wishira hamwe muri kumwe nukuvuga yuko bashikwerekana ko ngo hari amashyira mugabo ni ba banywanyi babo bari
numva kwitegeko iyo barivuye mu mugambwe
yamese mukanya wari bavuze uti icumuntu ari yorindira nuko rijya shira hamwe bajyugara burundu ariko ejo warumvise umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intoro yo hagati yavuze ati twemerere mudusinyire murahire yuko mutazosura kandi gucafuza izina ry'u Burundi hanyuma dusubire kandi tubemerewe yuko mukora ubwo ubona yuko mengo kwa kundi Emmanuel yavuze ati barabakeneye kugira ngo berekane iryo shusho yuko hariho demokarasi yuko abantu bisanzura ubwo sico gituma bariko barabikora
cyane bazaye uko byo icyaro cy'umushikanje w'intwaro hagati mu gihugu yavuze ni ryatera gwa n'undi bandanya bari bavuze ngo fatikete banditse tariki zinga zitatu zwezi kwa gatandatu Faust akavuga ati twamaje igihe kimwanya muri niya tumaze kuzimva ku marefi n'andi handi iryo kete bavise bari fise ntaje dufise niyo jovuze ati iryo kete sitari bona gushika umunsi ati ngo ko mu icyaro cy'umushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu ivuze n'andi asicyo ndivuga ko kuva yuko rero naho vati mwisubire ko mukore ivyo leta basabye niko niyo bivuga mu sanswe ntimucafuze leta ntiba cafuza leta hagwe leta niyo cafuze yogene ubundi paraseme yerekane bidakogwa
ivyo twa ivuze nari kuvuga nti ubwo ntibayivuga kubera nabone kwa ko ndi Emmanuel yavuga kubera nabone babakeneye kwerekana yuko
barabakeneye mugabo nibaza ko parseme ahiri ni taca imenya nkabwa gushira hamwe wundi twaje bavuze kare twavuze kare buja gukora mu kwa leta ikaguma ifise agatima rugabo kukwerekana mabi ahari nibaza ko batoka imva ngo turemeye turabisinye tuzogira twakomera amashi umugambwe uri ku butegetsi yuko twemeye gukora ivyo mwifuza muri cyo gihe nizo ari kibaye ishira hamwe gigenga ataho atabandi bisa muri leta niyemera kabati turemeye
kutubisinye Frank ifo ko mumenye ikintu kimwe abarundi turazinanye haruwo none nkamwe bari journalist abamenyesha makuru turabazi muratuzi haruwo bashobora kubwira ngo we hagarika ibi uzohore ubikoruko hariwe bunama bakabikurikiza n'abandi bavuga batoya jewe nkurikije ibyiyumviro byanje ningene mbone biriko biragenda mu Burundi ni neza nifuriza igihugu canje n'abarundi ibyo ntabyo nshoboye nzokora uko namye ngora muri cyo gihe rero icyo nshatse kukubwira muri cyo gihe rero Faustin cyo kimwe na ba Leon singenda kumana bakora bari kiri mu Burundi bagwasa gato bari mu bantu nzi ko badashobora kwemera kujya munsi y'ikirenge cy'umuntu ngo nuko abafise ko ubutegetsi bw'igihugu
Faustin Ndikumana ntiyatevye ubwo nyene yaciye abishura arababwira ati ahubwo abakora abacafuza izina ry'u Burundi nabubicanyi nivyo bisuma abivuga uko nyene ubona yuko amaze gukoresha ayo majambo kwa kundi tuzi leta akenshi kunda gukarayi akora n'ibindi mwibaza yuko bazokugara gusa cyangwa arashobora no gushikira ibindi
oya umviriza Faustin Ndikumana ahubwo abehange yicunge gusa nico novuga tumwifuriza amahirwe menshi kumukorera ko cyangwa kumeswa birashobora gushika ariko nico gituma mvuga nti yicunge abehange hanyuma kandi hajya dede bakinda bazi imisozi umuntu nka Faustin muri aka kadosi ntaco bashobora kumukora ko bazi ko amaso yose ubu ari ku iyo dosi urabyumva donc muri ubu rero gusa ico bajya bari kwakorera i Burundi co kimwe n'indi migambwe ya Amerika iratunga gatoki ibitagenda neza n'umugambwe wa JPD zigabe bangurimwo nibicunge kuko kuba twebwe twarabaye impunzi ese kubera twabishaka tudakunda igihugu cacu oya ni nka kujya urwa Foster abivuza uko none ubwiyingurube ngo uracafuye ko yama iri mu micafu irashobora kuja kukwitwarira ngo naka yavuze ngo ndacafuye
ati mu micafu ni umbeshejeho
ufata umusuma uvuge ngo uri umusuma twese turazi ko uri umusuma no ucuca kuvuga ngo uradutukisha mu makungu nibiki nibiki no nibo bitukisha kuvyo bakora bibi mu gihugu kwica gufunga gusahura kurundarundanya amatungo
y'igihugu mugabo mukanya ari bavuze uti bajya abantu leta irabakeneye ico gitumi dashaka kubakora
icu kimenye ukimenye niko kimeze 100% leta irashaka kwerekana agashusho iyo niyo bari hariya mu nama nkuru y'umutekano muri nasiyo zindi bavuga bati no turafise opposition mu gihugu kwerekana yuko hariho akantu ka demokrasi bagaca berekana nakana nakana iyo bari bakorerayo abandi nimba badashaka gukorerayo ni bareke ejo warumvise uwo twita umuhuza w'abarundi mu gihugu avuga ngo ni batahe ngo utahe gute ushobora gushikira ku gafuni ama example uburorero burahari bwinshi abahungutse bagashika baba mesa nkuko bavuga birazo ngumva rero
bavuze ati Foster ni agire hange si nivyo vyiza kuko n'ubwa mbere Foster yagiye mu mpimba ndazi ko yagumashikiriza ibi yahaguma yagumasona ibitagenda neza yarahantu ra leta icyo yokora kugira ngo bonne gouvernance intwari ibere imere neza baramufashe yaheje ufutanga iganiro muri kabizi wacu ku radio ndazi ko amufashwe nyene bacha mutwara indari mu mpimba wowe ati abemagabo ni kurende muhaye
tuje ku bibazo bya nyuma Hermes inkurikizi z'ivyo mbega zobizihe inkurikizi z'uguhaganika ibikorwa bya Parsem
inkurikizi sizike kuko hari abarundi benshi bari bakeneye kumenya ukuri kubijanye n'intwari bere nko ishira mu rya gishinzi umugambi ubu rero bizogora kugira ngo babanyagihugu bamenye ukuri ukuri mu bijanye n'intwaro ibereye mu bijanye n'amatungo ya leta bino nk'ivyo ubu rero Parsem nivyo navuze ni kare ntibacike inkokora ahubwo ni bande bakora nkuko n'abandi bakora ntibacike inkokora hanyuma izindi nkurikizi nazo umva leta kuri yo itsinze urugamba ibuze wa muntu umupoza muri mu bijanye n'amashyirahamwe ategamye za politiki ahubwo ko tumujije hasi reka dukore bwa bwicanyi yavuga tubukore gusumbya bwa busuma bwa bunyezi bwose tubikore atakibazo kuba kuri leta ni insinzi kuri bo ariko kuri Parsem nayo yego nivyo irabogo so gratsinzwe ahubwo nibaza ko boye biteye intege kandi mashyirahamwe ikorana ingufu nyinshi
byerekana yuko
yerekane y'amafuti ya leta ibanda yashyira imbere ndazi yuko amaso amanze bafite twe tukunda kuvuga ngo amasoko y'abana b'abana amasoko amayuzuye arabogaboga
nduze Hermes mu majambo make avuze ati ngo ni insinzi ku bategetsi b'u Burundi mbega wifata gutyo nubona yuko biba bice bibandanya ahubwo byerekana yuko hari byo bashaka guhisha ku maso y'amakungu
ndatahura icyo yashatse kuvuga insinzi ariko je se no vyita insinzi kujya no kujuragirika urabimva bijya leta iri kirakora no gutuma umutwe kujuragirika kuko naho bayugara uno munsi ufashe n'amaradio amaze kugagwa ama menace gutera ubwoba byama biba byo kugara ibi no kugara ibi bo bakeneye igiharuro kimwe amatora ni yahera bakivuga ko batsinze abo bose bazoca basubira bavuga bati nimuze mukore nibyo donc no kujuragirika
aha rero niho duhereje iki kiganiro kigira cyagira icya 86 cya Club de la Presse tukaba dushimiye bimwe bivuye ku mutima abatumire bacu Hermes ntibandetse umumenyesha makuru wo muri RPA hamwe na Emmanuel Ndereyimana umunyamabanga nshingwabikorwa kandi akaba n'umuvugizi w'umugambwe UPD zigamye ibanga nk'abashimiye n'abari mu buhinga bw'ibyuma bose hama namwe mwese nkaba ndabashimiye nkabaha nkabandabahaye ikaze mu kiganiro kizokurikira mu ndwiza.